Alleluia. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaha ikaze umwanya mwiza tujye gusanga ijambo ry'Imana. Ndashimye Imana cyane rwose. Igitondo cyiza yaduhaye. Amen. Tudatebye reka dusanga ijambo ry'Imana ryo no munsi. Ijambo twatangiye kwiga ko ku wa gatanu ni ijambo ryavuga kuba uw'impwemu by'ukuri canke nyavyo. La véritable spiritualité. Imana ihabwa icubahiro. Muraza kunyemerera ndagira ndibutsa ibyo twavuganye kwa gatanu kuko bitubera umushinge kugira ngo kumbure tudugire ko ku ijambo uno munsi. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Twararavye hamwe novuga nti ibyiyumviro kenshi dukunda kuba dufise iyo twiyumvira ku bijanye no kuba umuntu w'impwemu. Turatumva ngo ujya muntu n'umunyamwuka, ujya muntu ari mu mpwemu cyane. Kandi kenshi iyo twumva amajambo nk'ayo tuba dufise ico igicapo catugira cy'umuntu w'impwemu ingene abameze. Twarabonye ko rimwe na rimwe twibwira ati umuntu amara amasaha menshi akasenga, ari mu cumba c'amasengesho, ari mu cumba ciwe, ari mu rusengero akasenga, uwo muntu n'uw'impwemu. Ahandi naho tukavuga ati umuntu asenga avuga mu ndimi gusa ari mu mpwemu cyane. Ahandi kumbure na rimwe rimwe twibwira ati umuntu afite ingabire za mpwemu yera, donc byekana umunyampwemu cyane. Aha naho twiyumvira ati umuntu azi imirongo myinshi ya Bibiliya, nawe nyene ibyo biragaragaza umuntu ari mu mpwemu. Alors abo twari kumwe twaraboneye hamwe yuko ibi bintu si byo byerekana umuntu ari mu mpwemu. Imana ihabwa icubahiro. Mu gifaransa bavuga ngo ce ne sont pas des indices de spiritualité. Si byo umuntu apimira ko umuntu by'ukuri ari mu mpwemu canke ariko arakura mu buryo bw'impwemu. Mugabo twarashizeho novuga nti twarashizeho ikintu cyo kwitwara kumenya neza, nuko nubwo tuba tuvuze uko ntituba tuvuze ko ibyo bintu ataco bimaze. Ntitwavuze yuko gusenga cyane ataco bimaze, ntitwavuze yuko kuvuga mu ndimi ataco bimaze, kugira ingabire za mpwemu yera ataco bimaze. Si cyo twari tuvuze. Mugabo nashatse dusubize hamwe ibyo byose rero si byo byerekana ko umuntu ari mu mpwemu. Mugabo biri n'akamaro. Imana ihabwa icubahiro. Twarabonye hamwe ingene Pawulo yabwira ab'i Tesalonika avuga ati mwame musenga ubudasiba. Tubona yuko n'ikintu yabatera ku intege. Mugabo turabona yuko wize icete Pawulo yandikiye ab'i Tesalonika yaba ica mbere n'ica kabiri, hari ikintu yagumye agarukako cyane. Yagumye agaruka ku kintu kijanye no kuza kwa Yesu. Avuga ati bamwe bamwe kuko bizera yuko Yesu agiye kuza vuba byabashize ahantu bibera mu buzima bwo gusenga gusa. Kandi mwumve ko yari abateye intege mwami musenga ubudasiba. Mwe bati mwabo byabashikanye ahantu bumva ko ubuzima bwabo ni ukwibera mu rusengero gusa. Bama mu rusengero ntibakora nta kazi bakora mu buzima bwabo. Mwacu bati umviriza rero mu cete cya kabiri yarabigarutse ko kuko yari yabahanuye mu cete cya mbere. Mugabo asanga nta mpinduka yabonetse acagaruka rero mu cete cya kabiri yakaze avuga ati umva ndababwire udakora nta kajye. Imana idufashe cyane. Byumvikana ngo umukristo ntiyerekana yuko ari mu mpwemu cyane kuko yama mu rusengero, yama ariko arasenga. Gusenga iyo bibiri tubwiye gusenga ubudasiba ntibitubwiye kwama mu rusengero, ibitubwiye kwama mu mitima yacu turi mu busabane hamwe n'Imana. Haleluya. No muri kajya kazi nyene ubu uri kurakora kamisi yose urashobora gusabana n'Imana, n'Imana ukayisenga ukubwira ati Imana mfasha hano hantu. Ndabyibuka byama byambaye ko kenshi iyo ndiko ndakora ibijanye n'akazi hagiye nshika muri situation mba mbona ntabona uko nkwiye kubikora. Mugabo mu mutima nkasanga bati Imana mu bwenge kugira ngo menye ingene ndabikora. Mbasenze. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Twarabonye ku bijanye no kuvuga mu ndimi. Ndashaka kwa meme ikindi kigaruke ko kuko ndazi kiratera ama confusion. Hari gihe abantu bibaza yuko kuvuga mu ndimi ataco bimaze kubera atavyo byerekana ko umuntu ari mu mpwemu. Mugabo munyemere dusome imirongo mikeyi Pawulo yavuze ko muri Korinto bambe igihano cya 13 murongo wa mbere turayisoma turengana.
Abi Korinto bambe igabane cya 13 murongo wa mbere. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama.
Aha ni Pawulo yari ashaka kwerekana ibintu byerekana umuntu w'Imana vyikora bwa ati naho novuga indimi z'abantu izini zitutwama tuvuga zisanzwe mugabo nkavuga n'iz'abamarayika. Indimi z'abamarayika yavuga rero nizo nuko kuvuga mu ndimi. Indimi zidatahugwa mu bwenge bwacu naho novuga indimi zidatahugwa mugabo ntagira urukundo sino bandu muntu w'impemo biso ndashobora kuvuga mu ndimi mugabo ntari umuntu w'impemo imana idufashe cyane mugabo mwumvirize ntiyari karasuzugura kuvuga mu ndimi oya kuko guhera kuri chapitre ya 12 Paulo yandikira abikorinto gusha kugira ngo cha 14 yavuga kubijanye n'ingabire za mpemo yaba ari kasobanura ishengero ibijanye n'ingabire za mpemo kugira ngo babitahure nacho gituma musomye muri 1 Korintiyani 12 avuga ati kubijanye n'ingabire za mpemo sinipfuze ko mubaho mutazizi imana ihabwa icubahiro uno munsi ndibaza yuko mu ishengero kenshi ico kintu c'ingabire za mpemo usanga tutakimenya ugasanga ntitunagikoresha kubereke kora ntitunamenya yuko bihari mugabo yavuga ati ndashaka mubeho muziko zihari mumene ingene muzikoresha mugabo tuje muri 14 naho tuje kuri iki kintu cyo kuvuga mu ndimi ku murongo wa 4 yavuga gute
uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka
aha
ari kuvugishwa n'Imana yubakishengero
aho yari kakompara ingabire zibiri yari kakompara ingabire yo kuvugishwa n'Imana niyo ngabire yo kuvuga mu ndimi sha avuga ati rero umuntu ari kakoresha ingabire yo kuvuga mu ndimi sha aba ari kariyubaka mu buryo bw'impemo mugabo iyo umuntu ari kakoresha ingabire yo kuvugishwa n'Imana yari karavuga n'ukuhe si ukuko kuvuga ati ndumva Imana yanyeretse ibintu byawe oya kuvugishwa n'Imana yari kavuga ni ibinyene kwigisha ijambo ry'Imana bikomana nta ku exhorta kuvuga umva kuvuga iby'Imana mu rurimi abantu bumva bikomana ntaho ti rero uba ari kare exhorta uba ari kigisha ijambo ry'Imana aba ariko yubaka abamwumva Imana ihabwa icubahiro amen ku murongo wa 18 acavuga ikintu mwumvirize
nshimira Imana yuko mbarusha mwese kuvuga indimi zitamenyekana
mwumvirize ndiko ndashaka kwereka igituma kuvuga mu ndimi ari ikintu cyiza Paulo yarabishimiye murongo ati ndashimira Imana yuko je ndabarusha mwese kuvuga mu ndimi zitamenyekana kwereka yari azi yuko birafise ico vyubaka mu mutima wiwe mu bijanye no kugendana n'Imana no gukorera Imana Imana ihabwa icubahiro amen murongo wa 39 gushika kwa 40 ndashaka ofetse nitwo yisoma yose mugabo aho yari karashaka kwerekana ingene izingabire zikwiye gukora mu rushengero avuga ati iyo umuntu aje imbere rero mu rushengero nkuko ndiko ndigisha canke nkuko mwene data Josue yari katuyobora nta mpamvu yuko umuntu yomara umwanya ariko aravuga mu ndimi abandi bahoze bariko baramuraba ntiyari karabuza abantu kuvuga mu ndimi mwega bati nimba wewe uhagaze imbere y'abantu cyangwa akabwira ngo usenge nta mpamvu yo kuvuga ngo urashima Imana mu ndimi abandi bariko barakuraba ntiyari karabuza abantu kuvuga mu ndimi mwega akavuga ati nimba abantu uri kurabayobora mu isengesho nimba abantu uri kurabigisha ntushobora guhagarara imbere yabo uvuga mu ndimi kuko ntacu byo bafasha Imana ihabwa icubahiro mugabo acavuga ati mugabo rero mu isengero ntibabuza abantu kuvuga mu ndimi soma 39:40 mumvise ngene havuga
Nuko bene data mwifuze cyane kuvugishwa n'Imana kandi ntimubuze kuvuga indimi zitamenyekana.
Mwana majambo mwifuze cyane kuvugishwa n'Imana, mwifuze gukoreshwa n'Imana mwirura abandi cyane mubakomeza mu by'Imana ariko cyane cyane ntimubuze n'abantu kuvuga mu ndimi. Niko mura ntahura. Subira inyuma gato kuri 14:17.
Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana impwemu yanje irasenga ariko ubwenge bwanje buragumbaha
tugende ku murongo kuwundi aravuga ati uyu muntu ariko arasenga aravuga ati iyo umuntu ariko arasenga mu ndimi impwemu yiwe ibiri kirasenga ariko ubwenge bwiwe wabugumbasha mwene majambo ubwenge bwiwe niba buri implique mu ico gikorwa cyo gusenga umuntu agizwe n'impwemu afise umushaha akaba mu mubiri kandi ibyo byose bigize umuntu mugabo mwibuke Yesu yavuze ati igihe kirageze ko abasenga data bamusenga mu mpemu no mukuri kuko data ni mpemu kandi arondera abamusenga muri ubwo buryo nuko mura ntahuwe rero iyo turiko turasenga dutahure kino kintu twebwe dukorera cyane cyane mu bwenge bwacu niyo domaine dutahura cyane mugabo mwibuke Imana ni mpemu rero rimwe na rimwe kugira ngo ushobore gukomunika n'Imana mu bibereye no mu bikwiye biragusaba kubanza kubaka ton domaine spirituel kugira ngo ushobore gukapta icyo Imana ikiravuga sinon kenshi kiba n'igiki twece dusenga kuri nivo yacu kandi turi novuga nti turi influence n'ibihe turimwo n'igihe tugezemwo kumbure n'ibituruhishije ukacusanga rimwe na rimwe turiko turakomunika n'Imana iby'Imana yo ishaka kutubwira Imana idufashe cyane ndashaka tugerageze gutahura kino kintu Iyo ndiko ndasenga mu ndimi impwemu yanje biriki rasenga. Mani majambo impwemu yanje bitango gukomunika n'Imana. Nacho gituma kenshi iyo umuntu asenga mu ndimi mwumviriza ikintu kiba n'igiki kweri impwemu yitango gukomunika n'Imana nico cagere aca mu bwenge bwo ashaka kwakira ibivuye ku Mana bitavuye ku ma circonstances yabonesheje amaso. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu mwanda mwumviriza ngene aca ibiri citubwira. Ati impwemu yanje biriki rasenga mu bwenge wabugumbashe. Aha.
Nuko ngirente nzosengesha impwemu yanje ariko kandi nzosengesha n'ubwenge.
Mwumvirize. Nuko ngirente nzosengesha impwemu yanje ariko kandi nzosengesha ubwenge. Mugabo mwumvirize icyo Paulo yahereye ko nzohera kuki ku mpwemu. Kuko nje gusenga mpereye ku bwenge nza guca akote. Mugabo iyo mbanje gusenga nkasenga mu ndimi ibyo nibyo binkonekta hamwe n'Imana nkashobora gusenga ibikwiye. Ijambo ryimo bati ko tutazi ibyo dukuye gusaba ariko mpemu ngo bicisha mu miniho itogira uko yovugwa. Iyo turiko turasenga mu buryo mu ndimi ikintu kiba ni igiki sari yuko mpemu yera aradukomunika uburyo dukuye gusenga. Haleluya. Imana yabwi icubahiro. Ibi rero nibyo Paulo yari kavuga bati rero nzosengesha impemu nongera sengeshe n'ubwenge bandanya.
Nzoririmbisha impwemu yanje ariko kandi nzoririmbisha n'ubwenge.
Aha, bandanya. Mugamo wabonye ko shaka wahera kuki ku mpwemu. Bandanya ha.
Iyo ushimye Imana, ushimishije impwemu yawe yonyene, mbega uri ku ruhande rw'abatungu, yoshobora te kuvuga ati amen ni waheza gushima kandi atamenye icyo uvuze.
Mwumvirize, ariko bati rero ubu iyo uhagaze imbere y'abantu, c'est différent. Iyo uhagaze imbere y'abantu, ukavuga ati ugira ushima Imana. Ukacubikora mu mpwemu. Sivyo abandi barahoze bariko barakuraba ni gute baza kuvuga amen kuvyo wari kurasenga byumvikana ngo igihe uri kurasenga mu ndimi uburi kurashima Imana uburi kurasenga uburi kurakomunika n'Imana mugabo none abari ngaho baza kuvuga amen gute batumvise ibyo wavuze uko murantahura bandanya. Aha.
Nukuri kubgawe ushima neza ariko wa wundi ntakomezwa.
Mwumvirize mwari majambo iyo umuntu akasenga mu ndimi ofite nta ereri jamwa mu iryo sengesho. Ubwawe mugifaza ngo tu rends d'excellentes actions de grâce. Excellente. Mugaba handa bango murasaba nimuhaga uko musaba nawe kugira ngo munezereze kamere mirekanye. Kamere mega korera haye mu bwenge. Ngimambi jambo jima bati laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Kuko iyo dukijijwe impwemu yacu ihinduka sha.
Amen.
Niko murantahura. Rero iyo umuntu ari karasengesha impwemu gusa nimba henda bakaro rero iyo tuko turasenga twese tudugije amajwi ndavuga mu ndimi ntangorane mugabo nimba ntizo gusenga mwese muhoze cyasengesha ubwenge kugira ngo mwebwe mwumviriza mwifatanye nanje n'ivyo ndiko ndavuga hama mvuge muti amen nikireyo yari karavuga hano Imana ihabwe icubahiro mwayibonye soma uheze gushaka kuri 17
nokuri kubgawe ushima neza ariko wa wundi ntakomezwa.
Mhm.
Jimira Imana yuko mbarusha mwese kuvuga ibintu bitamenyeka.
Imana yabwi icubahira. Amen. Rero nico rero tubona ngahe kavuga ati hamwe ku murongo wa 39 gushika kwa 40 yavuga ati nuko rero umviriza mwipfuze kuvugishwa n'Imana ariko ntimubuza abantu kuvuga mu ndimi. Haleluya. Imana yabwi icubahira. Mugabo rero kuvuga mu ndimi sivyo bitugira abantu bimpwemu sivyo? Ingabire za mpwemu Imana yabwi icubahiro. Gukoreshwa n'Imana twarabonye abo twari kumwe gukoreshwa n'Imana mu ngabire za mpwemu yera sivyo byerekana ko umuntu akuze mu buryo bw'impwemu. Paulo yandikira abikorinto yarabwiye ikintu gitangaje avuga ati mwebwe mu bikorinto mwishengeri wanyu nta ngabire nimwe muhajije muzifise zose tuje muri 1 Corinthiens 1 murabe ingene havuga
igitabo ca mbere Paulo yandikiye abikorinto igice ca mbere umurongo wa 4 ndashima Imana yanje na ntajyo kubganyu kubw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu.
Mm-hmm.
Kuko muri byose mwatungiye muri we mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose.
Mm-hmm.
Kuko gushingira intahe Kristo kwakomejwe muri mwebwe bituma mutagira ingabire nimwe muhaza mwiteze guhishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo.
Mba byatumye mutagira ingabire nimwe muhaza mwana majambo ntangabire nimwe ya mpwemu ibuze mwishengero. Imana ihabwe icubahiro. Hari abafise discernement des esprits ashobora kurabuka kuvuga ati wowe urafise akadayimoni Imana idufashe. hari bafise ingabo yo kuvugishwa ico bita les dons vocaux muko murantaho les dons de vision hari ico bita aussi les dons de puissance zozo sezako zirakora mu ishengero muga murabe mugiye kuri chapitre 3 mumvize kuya ku murongo wa mbere ngene yaciye abandikira
igitabo cha mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cha gatatu umurongo wa mbere kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'abimpwemu ariko nababwiye nk'abaganzwa na kameremere k'imibiri yabo nk'abana b'inzoya bo muri Kristo
tugende buhoro uwo ni Paulo arabandikira abwira ati nubwo ingabire zose muzifite ziko zirakorera hagati yanyu igeje naza kubaganiriza sinabaganije nk'abantu b'impwemu nk'abantu bakuze mu by'Imana nabaganije nk'inzoya zo muri Kristo mwiyumvira ico kindi ngene gitangaje ishengero ingabire ziko zirakora zose mwaba ati mugabo nabaganirije nk'abana kubera iki mwumviza cabandanya bivuga ofet ndabahaye inkuru zaho kuvyukuri abikorinto barakoreshwa n'Imana cyane mugabo hacatangura kuvyuka hagati yabo abita ati jewe nduwa Paulo undi jewe nanje tijewe nemera ni Petero buryo ti Petero yazi yavuze ubutumwa bwiza kinama mushore yora kiza abantu muriko murantaho ingabire zeko zirakora hacazamwo ikintu c'ubufana hacahazamwo imice mwishengero bamwe bati twe dukurikira Apollo Apollo babwiye yuko yari umuntu yari yarakijijwe yabwiye ubutumwa na Priscilla Mengo kandi yari umuntu yari très érudit mu ijambo ry'Imana yari umuntu yigisha ijambo ry'Imana neza kandi cyane gose rero bamwe bakita ba Apollo abandi twemwe aho mwemera Apollo twe twemera Paulo niwe twemera umva hacahaza imice avuga ati no rimwe nimwe nimubona ko muri abana muracara abana mu by'impwemu harimo ibyishari harimo byo kuvugana nabi avuga ati ibyo deja birekana yuko nubwo ingabire muri ko murazikoresha byumvikana ngo urashobora gukoresha ingabire z'Imana mugabo mu mpwemu kiri umwana muto kuko ingabire ntacipfana n'uyikoresha igipfana n'uyitanga ico kintu mukimenye neza ingabire ntacipfana na effort y'uyikoresha kuko ofite ingabire uyihabwa n'ukwizera kandi ukayikoresha mu kwizera mugabo igipfana n'Imana yitanga munyemeye dusome murabe 1 Corinthiens 12:1 tugende turavansa buhoro ahandi ko ndabasimbisha novuga ni gitabo cyose cy'abikorinto mugabo ngomba juste dutahure iki kintu cyo kwati kuva umuntu w'umwe mu by'ukuri c'est quoi alleluya
igitabo ca mbere cy'abikorinto igice ca 12 umurongo wa mbere bene data ivyingabire za mpwemu singomba ko mutabimenya
je ne veux pas que vous soyez ignorant en ce qui concerne les dons spirituels si chacun yuko ibijanye n'ingabire mutamenya yuko zihari mutamenya ingene zikora muriko n'ingere bazikoresha imani habwe icubahiro bandanya ucusimba kureya ku murongo wa 4 gushika ku wa 11 tugende mu murongo ku wundi
yamara hari ingabire z'uburyo bwinshi ariko mpwemu numwe
mwene madamu mumvirize hagati yanyu hari ingabire z'uburyo bwinshi ariko ikintu cyame mutegeka gutahura ni igiki nuko mpwemu atanga izo ngabire numwe kenshi ingorane muzosanga iyo abantu bakiri abana mu by'Imana nuko barakompara ingabire bagashaka kurutisha ingabire imwe n'iyindi bakibagiwe ko iyi ngabire yo kwerekwa ari umva uyitanga ni wa wundi nyene atanga niyo kuvugishwa muriko murantahura niyatanga iyo ku discerner ma esprit même madame en fait ingabire sizo zihambaye igihambaye n'uzitanga ni mpemu umwe atanga izo ngabire zitandukanye mwumvirize impamba zitanga bandanya usoma
kandi hari amabango menshi ariko umwami n'umwe
bandanya
kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora ariko imana ni imwe ikorera byose muri bose
hari uburyo bwinshi bwo gukora mwene madame bose ntibatezwa gukora co kimwe hari amabango menshi mwene madame bose ntibatezwa kugira amabango amwe mugabo uwutanga ayo mabango n'umwe n'umwami umwe bandanya
yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu kugira ngo bigire ikimaze
mugifaramukirundo bagarukije mu gifaransa cavuga ngo oh a chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune mwumvize ico bisobanura ngo mwumvirize imana yitanga izo ngabire ntizitanga yisunze wihaye izitanga yisunze igikenewe mwabo bantu mwumvise mwari majambo ni waba werekwa ntiwerekwa kubera ukuze mu buryo bw'impwemu kurusha abandi Ni kweri Imana ivuga ati harakenewe yuko mumenya igihari mutari ko murabona. Rero umvirize umurongo ukurikira w'umunani utubwira gute?
Kuko umwe aheshwa na mpwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu umwe ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi.
Mhm.
Ariko ibyo byose uwo mpwemu umwe niwe abikorera muri bo agabira umuntu wese uko agomba.
Mwumvise? Mwe majambo ibyo byose twumvise twakugenda kuri kimwe ku kindi tukivuga ko tukavuga n'ingene gikora. Mugabo mwumvise cyo jambo ry'Imana tubyite. Mpwemu ahereza uwashaka uko agomba. Mwe majambo ntaco bipfana nuza gukoreshwa. Sizi ko mwabyumvise? Ahereza uwashaka uko agomba. Mugabo intumbero yiwe nuko birakenewe mu ishengero. Mwana majambo ingabire niri ngaho kugira yerekane ubukura kuyikara yikoresha. Ingabire iri ngaho kugira yerekane igikenewe mwabo bantu. Imana ihabwe icubahiro. Amen. So, nico yereka avuga ngaha anyu. Rero twako turabona yuko ingabire za mwemu sizo zerekana umuntu yuko ari mu mpwemu cyane. Ikimenyamenya barabanyamubiri niko Paulo yabita. Kandi bakakoreshwa n'ingabire z'Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Ikindi kintu twabonye ni ibijyanye no kugira no vuga nti ijambo ry'Imana ryinshi muri twebwe. Twabonye yuko ni byiza by'ukuri. Mugabo twabonye yuko ijambo ry'Imana en soi siryo ryerekana kuba umuntu azi amajambo menshi y'Imana siyerekana ko ari mu mpwemu. Yesu yavuze ikintu gikomeye avuga ati abahiriwe se abumva no majambo. Urashobora kuba warumvise amajambo y'Imana menshi. Mugabo ati abahiriwe namwumva no majambo bakayashira mu ngiro. Mwari majambo fete ijambo ry'Imana ridufasha igihe cyonyine turisoma kugira ngo rigire icyo rihindure mu buzima bwacu. Mugabo apana kugira ngo tumenye byinshi kuri ryo. Rimwe na rimwe hari n'igihe abakristo bagwa mu mutego wo gusoma ijambo ry'Imana kugira baje guharira. Hari abantu basoma ijambo ry'Imana kugira bazohaririza abandi. Hari abantu basoma ijambo ry'Imana kugira ngo bazogene guharira n'abantu. Igihe cyose uzosoma ijambo ry'Imana ntuzurisome kugira ngo uronke ibyo uvuga. Uzurisome kugira ngo umenye ingene ubaho. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Rero twaragerageje kudefinisa kuba umuntu w'impwemu. Quel est l'indice de spiritualité? Twasome muri Luc 2 tujeyo kwa ku murongo wa 48 nzari inkuru za Yesu ingena akiri muto afise hafi imyaka 8 abavyeyi bajanye nawe bajana Yerusalemu bagiye gusenga mu minsi mikuru hama hageze gutaha barataha mugabo ntibamenya ko umwana yasigaye Yerusalemu bamaze urugero bamaze kugenda nkeka nk'imisi ibiri baja kubona umwana yuko atari hagati yawo basubira inyuma urugendo rwose bagiye kumurondera bagenda barabaza aho baciye hose baramubura bamusanga mu rusengero. Mwumvirize amajambo ingena tubwira kwa ku murongo wa 48.
Luka igice cya kabiri guhera ku murongo wa 48. Bamubonye baratangara nyina aramubaza ati mwana ni iki cyatumye utugirira utyo? Urabona twe naso aho twakurondereye tubabaye. Arababaza.
Mwumvirize ikibazo amubaje. Urabona aho twe naso twakurondereye tubabaye. Narababwiye yuko Yesu akiri muto yarababaje abavyeyi. Mwana majambo yakoze amakosa. Mwaranse kuvyemera kuko mvuga ngo Yesu ntacaha yakoze. Mugabo ijambo ry'Imana yatwereka yuko abavyeyi barababaye. None si ibyo none. None Yesu ntakosa yakoze. Yari koze. Nuba hari abataravyemera gushika ubu. Mugabo yavuga ati aho Jane twe naso twakuronde tubabaye. Imana idufashe cyane. Yesu acarabishura mwumvize twe yambwiye twe naso twakurondeye tubabaye. Umurongo ukurikira
arababaza ati ni iki cyabateye kundondera? Ntimwari muzi yuko bikwiye komba kwa data?
Yezaho none umvirize uko mwambwiye ati twe naso twakurondeye nani nayo munzu kwa data? Mwumva quelque part nubwo Yesu yakavuga byo kandi wanashaka mu buryo bw'imwemu yarageze kure. Mugabo mwumvirize ça veut dire yuko en fait yashize muri confusion uwo so wundi uri kuravuga atari Yosefu ninde ko twari ko turakurondera na Yosefu. Mugabo ati ni mu muziko ndatekereza kwa munzi ya data ijambo rikurikira rivuga gute? Nibamenya iryo jambo ababwiye nabari ngabwa ati no uwo mwana harundi se afise muri bano baherezi ngaha anyu kuko abaherezi niwo ba mu rusengero Imani dufashe mugabo mwumvirize bandanya aha
amanukana nabo
ajina muheri cyo gihe acamanukana nabo
ajina Zareti yamabumvira
guheri cyo gihe yamabumvira est-ce que vous voyez Mani majambo bwa mbere ntiyabumviye kuko yakoze ibyo yishakiye mugabo guheri cyo gihe amanukana nabo yamabumvira mwumvize ico birica yongerako
nyina bikayo majambo yose mu mutima wiwe kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu
mwumvize Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu ofet andis ya mbere yo kuba umuntu w'impwemo ni gihe ufise ukubaha kugutera gushimwa n'Imana ukongera ugashimwa n'abantu haleluya murazi impamvu ndiko ndigisha kuri bino hari gihe tuba mwikosa mu nzu y'Imana ryo kuba abantu b'impwemo mugabo ukasanga ibintu turiko turakora ofet twe twibaza ngo twe turashimwa n'Imana mugabo ikizo twemeze ko tariko turashikwa n'Imana nuko nabantu ntibadushima Imana irufashe
amen
icerekanye Yesu yuko ari karakura kwa rukumvira nubwo kumbure yashobora kuvuga ibintu badatahura mugabo icamuranze mwumvize muko gukura kwiwe kwa rukumvira byahereye hehe muhira kubavyeyi niyongera ofet kutabumvira ukundi Yama abumvira yurice vuga ngo il croissait l'enfant grandissait en sagesse et en stature étant agréable à Dieu et aux hommes Imani habicubahira so rero uno musi shaka duhere kuri iki inye ndabereka ibintu byerekana yuko tuko turakura mu buryo bw'impwemo haleluya Imani habicubahira tuje muri Matthieu imirongo yindi sigaye turaza turasoma sinza gusobanura byinshi duhere kuri Matthieu 5 13 à 16
Matayo igice cya gatanu umurongo wa 13
Murumunyu w'isi
ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki ntashubuka imaze atari gutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu
Mwana majambo umunyu ufise role yo gutuma abantu baryoherwa ndashaka muri ama example yose Yesu yatanze muze kuraba ibintu biguma bigaruka cyari arabanza ka definisa twebwe ico turi twebwe abamwizeye mugaba akacazana un autre sujet akabati hari habantu batezwa kuryoherwa kubera mwebwe umunyu yushize uburyohe ubukiryoshwa niki nani madam ntacubuka imaze ifwe kwa bana utahanze bandanya igikurikira
muri umuco w'isi Igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi n'igishobora guhishwa.
Okay.
Ntabodomeka itara ngo baryubike ku gisimbo. Ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose.
Ngezaho kandi. Muri umuco kugirayerekana ingene turi umuco abanje kutugiranya n'igisagara bwa ati umviriza rero igisagara cyubatswe ku mpinga. Ntawogisha mwana n'amajambo abantu bose barakibona. Mumvise ariko ati muri umuco kandi nta udome kitara ngo ajyubike ku gisimbo ariko arishira hejuru kugira ngo abantu libamurikire mumvise toujours aha bandanya aha
abariko umuco wanyu ubonesha imbere y'abantu
akerekana rero wa muco wacu abariko umuco wanyu uboneshereza bose comment exactement uwo muco Yesu akavuga n'uyuwe mwumvirize
ngo babone ibikorwa byanyu byiza
babone ibikorwa bani bande abantu toujours en fait ko nashaka kureka chaki nica umva ye uwo mwana arakura ashimisha imana n'abantu en fait gukura mu buryo bw'impwemu kurajana no gushimisha abantu ruko ngo tenda shimisha imana gusa abantu sino bashimi nibibaho birajana nabye umva tubibona muri byama bigaruka ni gute uvuga ngo urakunda imana utabona udakunda mwene so ubona uko nahura ni gute uvuga ngo urubaha imana utabona utubaha uw'imana yaguhaye kubaha uko nahura ni gute uvuga ngo urashimisha imana utabona n'abantu imana yaguhaye batari ko barashima Nyabati umviza abari ku muco wanyu waka umviza abantu babone ibikorwa byanyu byiza umviza igikurikira
bahimbaze so mwijuru
muri majambo abantu babone ibyo wowe ukora hama bimoga atere gushima Imana yo mwijuru ngiyo andisire yo gukura mu buryo bw'impwemo haleluya rero twe tubironderera aho bitari tubirondera mu ngabire za mpwemo yera kandi biri mu byamwa bya mpwemo yera nibiri mu ngabire biri mu byamwa Imana ihabwe icubahiro haleluya rero Yesu avuze abantu babone ibikorwa byacu byiza mbega ababone ibikorwa byacu nibande ikibano cacu ikibano cacu nihajya tuba nihajya tumara umwanya munini uno munsi ndavuga ku hantu hatatu imiryango yacu sibyo kubuzi aho dukorera hamwe n'igisagara tubamo burya abantu Yesu yavuze naho bari nta handi bari uno munsi abantu dushaka kwibera kuri YouTube no kuri Facebook gusa mugareka dawabwire ikibano cacu nikiri kuri Facebook kuko kuri Facebook wabona amafoto gusa kandi ajya amafoto arabesha ubona umuntu yakubise ifoto ameze ukunyu kibaza ngo umuzima yamameze uko mugabo siko bimeze akubita mwisafu kibaza ngo ubuzima bumeze neza mugabo abatuzi iby'ukuri naba tubana misi yose abo Yesu yavuga ati abantu babona ibikorwa byanyu byiza ni muhira ni ku kazi ni mu gisagara allo haleluya muri Matthew 5:16 hatubwiye gute batubwiye ngo babona ibikorwa byanyu byiza bashime so mwijuru Yesu ngo akura ashimwa n'Imana n'abantu haleluya duhere rero mu muryango umuryango ni papa mama n'abana siko bimeze mugaho hari n'igihe famiye igigwa n'abantu babana nyine nk'abaseribateri nawe nyine ugize umuryango aha turaba rero nimba mwicanye n'umuntu wo muryango ati mbega mwe mumvuga gute urashaka kumenya indice de spiritualité yawe ubanza kubaza mu muryango hajya nyene apana mu rusengero aha mu muryango haleluya Imana ishimwe cyane mu muryango reka duhere kuri famiye murazi igihe cyose bavuze ikibano nubwo hariho abantu babana kandi abantu bamaze kubana bisobanura yuko hariho nubwo nti inshingano zitegezwa kuba hagati yayo ntimushobora kubana atanshingano zihari hagati yanyu ntibikunda ntibibaho kugira abantu babane nuko bagira nubwo nti amategeko aregisa umubano wabo kandi ayo mategeko rero aca atuma umuntu wese agira ibintu ategerezwa kwishyura uwundi mani majambo uburi mu gifaransa redevable kuri mugenzawo haleluya burya rero spirituality yacu naho nyine bayipimira nico tumese bavuga ati babone ibikorwa byanyu byiza bashime so wo mu ijuru haleluya Imana ihabwe icubahiro tuje muri Ephesians 5:25-26 duhere ku bagabo no musi dahera ku bagabo bubatse shaka ndabereke ibyerekana umugabo ari mu mpwemu by'ukuri haleluya umugabo ari mu mpwemu by'ukuri icumubonerako ijambo ry'Imana ryatubwiye gute aha
abanyefesi gice cya gatanu umurongo wa 25 bagabo mukunda abagore banyu
umugabo wa mbere ari mu mpwemu akunda umugore wiwe vuga ati amen abagore nibo bayivuze cyane abagabo mwashaka dabwiye umugabo ari mu mpwemu avuga mu ndimi cyane aha umugabo ari mu mpwemu akunda umugore wiwe haleluya amen bagabo kunda abagore banyu
nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura
nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura aha
ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo
28:29 baracabwira abagabo
ngo agishire ari shengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo ariko ngo ribe igera ridafise agasembwa niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo n'imibiri yabo bwite ukunda umugore wiwe abayikunze kuko atamuntu yigeze kwanka umubiri wiwe ariko arawugaburira akawubungabunga nkuko Kristo nawe agirira ishengero
kuko atamuntu yigeze kwanka umubiri wiwe ariko icakora arawugaburira mwabyumvise akawubungabunga nkuko Kristo abikoresha ishengero Alleluia. Yesu ashimwe cyane. Mwari majambo umugabo byukuri ari mu mpemu no mugabo yitwararika urugo rwiwe. Rimwe na rimwe turakora ayo makosa kwibaza ko kuba mu mpemu no gusenga cyane. Mwaka nabwiye nabwiye gusenga cyane ni byiza. Mwe gusenga cyane gutegezwa gushika na hantu ukunda umugore wawe, ukunda umuryango wawe. Kandi gukunda harimo aya majambo abiri protéger et pourvoir. Kubungabunga cyane kurinda sivyo hamwe no kugaburira. Alleluia. Imani habwe icubahiro. Umugabo ari mu mpemu, umugabo ari karakura mu by'impemu, no umugabo amenya neza yuko umuryango wiwe ni wawubazwa. Ariho ndabwira abagabo b'abarundi. Sivyo. Kwama mu kabare sivyo. Kandi ndabwira abagabo bakijijwe. Kwama mu rusengero mutaba muhira navyo ine sivyo. Imani idufashe cyane. Ijambo ry'Imana tuvuga ati kunda umugore wawe nkuko Kristo akunda ishengero. Iyo tuvuze guproteja umuryango bisobanura ofet kuba igikingi cirembo. Ijambo ry'Imana yatwereka icaha cinjiye gute mwisi. Satani yaje avugisha umugore. Adamu yari ngaho. Il était là physiquement mais absent avec son cœur. Ngimpamvu Satani yashoboye kuganiriza umugore icaha kirinjira mwisi. Ijambo ry'Imana gukunda abagore. Ofet ikintu cerekana umuntu ari mu mpemu umugabo n'umuntu yitwararika biwe. Imana ihabwe icubahiro. Ofet nimwaja kuraba n'ubuzima buri pratique. Umugore wawe niwe azoshinga intaka bati by'ukuri umugabo wanje ari mu mpemu. Aleluya. Kwe ijambo ry'Imana azobona ibikorwa byawe byiza bimutere gushima Imana yo mu ijuru. Umugore wese afise umugabo amwitwararika. La Bible dit prends soin d'elle. Imana ihabwe icubahiro. Wa mugabo uri hano unyumva wewe uzo wamere wemere wambare ibisanzwe mbwa madama wo yambare neza uzo buri mu mpemu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ya. Ijambo ry'Imana bati yigura umva none Kristo ntiyatwiguze. Ijambo ry'Imana bati umviza yambaye ubusa kugira ngo twebwe dufuke ubwambure bwacu. Mwari mwaje ofite icerekana umuntu ari mu mpemu nico. N'umuntu amaze gutahura ibyo. Alléluia. Numuntu amenye ati nije ntegezwa gupourvoya pour ma famille. Umva ndababwire rero. Mu buzima birashika uburyo bukabura. Kenshi rero mu isi iyo uburyo bubuze abagabo bacahunga imiryango. Kwavuga ati none ninagenda baraza kunsaba ntaco ndaba. Mugenge nababwire kino kintu. Nageze kubabwira kiye kimwe uri umugabo. Nige atacu fise uhereza umuryango wawe. Nuko mara ntawe mu mfuko harera. Genda wewe. Ufa shika mu rugo kuko kukubona natacoba wabahaye cyane ngo gusaba udafise ukavuga ati nimutekane Imana yatubona iryo jambo ryonye nubabwiye nico twi jambo ryonye yavuze ati Yesu yabedesheje ijambo buri ijambo umugabo avuze mu rugo riraremesha umuryango wose kandi iyo umugore amaze kumva umugabo yavuze nawe burya carema kandi umugore yaremye burya ikirere kice kiba kiciza mu rugo. Alleluia.
Amen.
Ntukinje mu nzu umugore yabuze amahoro. Urabibona? Kuko burya ugera atmosphere y'urugo n'umugore. Mugabo igihumuriza umugore nta kindi si n'umwana n'umugabo wenyene. Alleluia. So gukura mu buryo bw'impemu rero si ibindi bintu wogira birebire. Shika mu rugo. Siniko ndabuza abantu gutembera ku mugoroba n'abagenzi. Mugasangira gafana kamwe ibyo sindabibujije mugabo ntushobora kwama mukabare imisi yose ugataha imisi yose minuru umugabo hamvuge ngo uri mu mpemu uvuge ngo uvuye mu masuivi ntibibaho. Allo na masuivi yo kwamamwo hamugata urugo rwawo. Imana idufashe. Haleluya. Mwabagabo mwitwararika abagore banyu mubabungabunge mubagaburire. Alleluia. Imani habwe icubahiro. Abagabo ndabagarukirize ngahanye tubandanya abagore. Sivyo? Ephesians 5:22-24.
Abanyefesi igice cya gatanu kuva ku murongo wa 22. Bagore, mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu. Kuko umugabo ariwe mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ariwo mubiri wiwe. Ariko nkuko ishengero ligamburukira Kristo abari ko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose
muri byose iri jambo ndashaka kuri sulinya ndiko ndavuga ku bagore umugore yubatse urugo ariko akora mu vyimpwemu ico zo mubonerako la bible dit femmes soumettez-vous à vos maris mwumvirize nababwiye ibiye ntivuga ngo femme obéisse soumettez-vous iri jambo soumettez-vous rafisi ico ritandukaniye ko no kuobeisa ge cyose muzobona mu gifaransa bwa ngo obeisse abari abana babwira bane mwumvira abavyeyi obeisse à vos parents mugabo hageze kwa gwa ati soumettez-vous soumission kubera iki munyumvirize neza nasanze soumission ni jambo riremereye kurusha kuobeisa kuko ijambo ry'imana ngo mugamburukira abagabo banyu canke soumettez-vous à vos maris car l'homme le mari il est le chef de sa femme. Mwen majambo, en fait, ijambo yimwe kwa kugati umviriza, menyi chambere na mbere umugabo ni iki? C'est lui le chef. Amaze kuba chef bisobanura iki? Bisobanura ngo hari higihe mutazobona ibintu cyo kimwe. Kandi hari higihe uzosanga igihe mutayibona cyo kimwe, mwumvize biriya ni yavuze ngo mumwumvire kwa aba mafse raison. À cause de ce qu'il est. En fait, soumission na hanu yugari. Uwumvira umuntu apana kubera afise raison on reconnaît ça d'abord icari allô murazi igituma kenshi ibintu byononekara nuko tudatahura les principes de la parole de Dieu igihe cyose uri tubwira kwisumeta ku muntu si kubera afise raison cyangwa atahura byose icari d'abord savi mwana majambo hanige wa mudamu ushobora kuri convaincu yuko je ndabona yuko ahaniwe yihenze kandi nagerageje kumuhanura ya byanse ntari karabibona mugabe jambo y'Imana ikubwira ati niwe afite ijambo rya nyuma mwene majambo Imana yashyizeho urugo rutonde iryo jambo ni ryoroshe cyane ariyo n'ahandi Paulo acaba ngo umviriza kujya rero urumva ntuzenya Kristo son chef c'est Dieu et l'église son chef c'est Christ ni nako umugore son chef c'est l'homme mwene majambo kujya Kristo yashobora kumviriza kujya Kristo yashobora kubwira Imana data ariko asenga igetse Imana akavuga ati data nimba ari yindi nzira ndakwinginze iyo nzira bari yo dufata mugabo ntibibe uko jewe ngomba ariko wowe ugomba mwene majambo fete ikicekana umuntu ariko arakura mu buryo bw'impwemu n'umuntu ashobora kumenya ati ndafise ibyo ngomba mugabo ndatahure ko ibyo ngomba si byo bigomba kuba parce qu'il y a un chef alléluia gukura mu buryo bw'inkemu nico kumenya ati il y a un chef negerezwa kwisumeta n'igihe natahura ibyo ashaka haleluya
amen
tinone ni aba yihenze cyane gose naho uramukurikira hama ni yiboma mu nyuma zo kumviriza haleluya
amen
mugabe ikintu ijambo ry'Imana ritashobora kwemera umugore ngo ati nanda temeye turagira bras de fer ntibiba Imani dufashe cyane. Amen. Haleluya.
Amen.
Mumva ko ibyo abagore basabwa ntibyoroshe. 22 24 twahasomye.
Yego.
Abavyeyi. Ephesians 6 4.
Abanyefeso.
Ndiko ndashaka kubereka ibikorwa byiza dukora ni mu buzima bwa misi yose. Ibikorwa byiza bituma abantu bashima Imana ni mu buzima bwa misi yose. Iyo umugabo afise umugore azira submission ashima Imana kuba mufise. Avuga ati ndashima Imana ko n'Imana itampaye umugore basha. Bya bitagute winga ari voile ndashima imana ko n'Imana itampaye umugore winga ashima imana kubwo umugore wiwe haleluya tukamiyera umugabo yitware ku muryango umugore ashima imana kubwo umugabo wiwe haleluya aha abavyeyi nabo aha
abanyefesi gice cha gatandatu murongo wa kane
namwe
base ntimukaratse abana banyu ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba
mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba haleluya murazi nama ndaba rimwe na rimwe abavyeyi turakora ikosa ryo kuta education y'abana on veut que la société abariyo iturerera abana ugasanga rimwe na rimwe kandi rimwe na rimwe ndatahura yuko hagiye tuvuga ati ubu bintu biragoye dukora umwanya muremure dushika muri atwarushe ngareka ndababwire imbere y'Imana on reste responsable de l'éducation de nos enfants. Jambo y'Imana cyatwati ntimukaratsa abana ariko mubarere mubahandura kandi mubahana. Mwari majambo umuvyeyi yatari kararera yatari karahanura yatari karahana ariko akora ikintu kibi cyane. Imana ifashe cyane. Ibi nivyo bikogwa byiza iyo uri kurabikora uwo mwana niyakura azoshima kubgawe. Ashobora kutagushimira muri uwo mwanya uri kuramuhana muri uwo mwanya uri kuramurera. Mugabo niyagera imbere akabona ica vuyemwe azoba ati ndashima Imana kuna naronse umuvyeyi ampanura akampana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mu bintu bya mbere Imana yahoye Eli nuko atahana abana biwe. Bakora amakosa bagakora amanyanga mugabo nawe akacaza akabusige gusa. Bantu b'Imana murazi gituma no muri societe ibintu byononekara. Ni kubera umwana akurira muhira atakimuhana. Akashaka kuba muri societe atakimuhana. Niho raca havyuka iki rebellion. Muko mura ntawo. Ko burya cellule ya societe n'umuryango. Mwene majambo umwana mu rugo niho yigira kumvira abantu. Umuhungu wawe uri kurarira mu rugo ni hazobera niho yigira kuzoba umugabo mu rugo gwiwe. Umukobwa wawe uri kurarira mu rugo niho yigira kuzoba umugore mwiza. Biratangaje kubona uno munsi. Nwabu hari bimeze uko warakijijwe ndizera yuko uzohindura utegezwa kubihindura. Mugabo biratangaje kubona umwana w'umukobwa uno munsi. Akuriri wabo akarinda aja kumugaba ataramenya guteka. E mama ngo yabo bari ifise. Nibara. Mugabo birahari. Byapfiriye he ababyeyi ntibamwigishije. Rero wa mugabo yamushima akamushima itama. Bashitse mu rugo akabona ntazi no guteka ibiharage. Induru ziba zitanguye. Kuko si misi yose je ndibuka papa yamatubwira iki kintu. Aba bakozi mubona mu rugo ntimuzobamana. Ibyo rero byatuma natwe tumenya tuti reka twige guteka, reka twige kwimenya kuko abakozi ntituzobamana. Et c'est vrai. Alleluya. Ibi rero nibyo bikogwa byiza Imana itwiteze ko turabavyeyi. Alleluya. Nta muntu numwe ndiko ndashaka kuvuga nawe. Nanje ndazi yuko hari ibintu nigishijwe n'agakizi. Iyo ntaja gukizwa ntari kumenya. Mugabo maze gukizwa mvuga ati ukuntu nakuze siko. Ntegerezwa guhindura. Haleluya. Nawe nimba uri hano ukabukijije ukaba utaramenya guteka umukobwa, tutangura uvyige. Kumbure mama wawe ntavyakwigishije, tangura uvyigishe, tangura urondere ababikwigisha. Mugabo yaco wemera kubandanya ubaho uko wibaza ngo urumva ngo ni sawa, uzogira ingorane ugeze imbere. Imana idufashe cyane. Haleluya. So abavyeyi ibikorwa byiza Imana itwiteze ko bizotuma n'abana batubonye bashima Imana ku bwacu. Nuko tubarira byukuri. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabonye rero la spiritualité y'ukuri. Ibindi ko ndabibabwira kubera iki. Ndatangara cyane iyo bishitse. Nkumva abantu bariko baridogera abana babo bakijijwe ngo muhira nta bikorwa bakora. Mais pourtant ugasanga abo bana mu rushengero bari imbere cyane mu bikorwa. Ngira nabwire ni waburi imbere cyane mu bikorwa mu rushengero. Mugabo muhira atabyiri kurakora, tu n'es pas spirituel. Uracara umwana mu vya Kristo. Kuko mumvize Yesu niyongeye kugamba kugambarira abavyeyi. Akurashimwa n'Imana, akurashimwa n'abavyeyi bamureze na nyina yamuvyaye, sivyo? Hamwe nabo bavukana, akurashimwa n'ikibahano. Ivyo rero nibyo byerekana réellement la vraie spiritualité. Alléluia. Imana ihabwe icyubahiro. Murazi igihe Yesu aja kubatizwa, ijwi ryaraje ravuga ngo uyu mwana wanje nkunda cyane kandi akampimbara. Nta na hamwe tubona by'ukuri ko ari bwakore ibintu no vuga nti by'impwemu byo kukiza abagwayi. Mugabo akija mu mazi, Imana yamushinga nayo ati ngo uyu mwana wanje nkunda cyane akampimbara. Mugabo la clé c'était quoi? L'obéissance. Alléluia. En fait, iyo twemeye kuca mu rugo uya obéissance ikintu cyoroshye. Obéissance ibabaza twebwe, kumvira bibabaza twebwe, kuko ubushaka kugira ibyo ushaka ibyo utahura. Mugabo hari uwundi muntu Imana yakuzaniye utegerezwa kumvira wanka wakunda utahura udatahura, kandi hari n'ibyo Imana izi yuko uzotahura ari ukugeza imbere. Sinzi ko mwumva icyo kintu. Hari ibyo Imana ivuga ati ndazi neza uzobitahura niwagera imbere. Sinzi ko muhora mwumva ababyeyi bahora babwira abana ati nawe niba kugwawesha uzobitahura, sivyo? Abaheruka kubaka vuba, abamazemo amezi atandatu muri mariage ni bande? Okay, Mumaze have you mumaze gutahura? Ah, okay. Muriko murantahura. Quick, hari ibintu udashobora gutahura utageze imbere. Nico bituma Imana ishobora kuvuga ati umviriza ubuzima bwawe burangwe no kumvira. Ko ni wagera imbere uzotahura kandi uzoshima. Hallelujah. So ushaka gukura wiga kumvira. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. No musi tuko turinjira muri Christianisme abantu bayirabira kungabire gusa. Ugasanga abantu turi mu birere, ah byari bishusha. Ugasanga ubunyi by'Imana na makonsere kuyandi. Abantu bumva ko byari bishusha ko twavugije umuziki n'ukuri twabonye Imana. Kwera twavugije umuziki. Mugabo mu buzima ukaraba ikintu gihinduka ukabura. Ukaraba ofet responsabilité abantu bagira ukabura. Ndiko ndababwira la vraie spiritualité ntituyipimira kungabire. Mugabo kuguhinduka ku buzima. Alleluia. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ngimpamvu ijambo ry'Imana bati mwabavyeyi muhanura abana banyu. Dutumva icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bana naho. Ephesians 6 umurongo wa mbere.
Abanyefeso igice cya gatandatu umurongo wa mbere. Bana, mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse.
Mwumvire abavyeyi mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse. Amen. Bacabanda yavuga ngo icyo nico cyageze cyambere kimwe n'isezerano. Mwe kandababwire en fait, ibi byose ndiko ndababwira no musa. Nivyo bigira la vraie spiritualité. Nivyo byerekana umuntu ari kakura mu buryo bw'impemu. Alléluia. C'est le changement de vie. Guhinduka mu buzima. Amen. Reka tuve mu muryango. Twavuze ko ariyo n'abana ari abaselibatere. Burya seriye umva iyo abantu bamaze kubana. Ikibazo ni iki inye mbega abo mu bana bagushingira intahiye. Alléluia. Je ndibuka ngikizwa umuvyeyi wanje yarangwanje cyane kuko yumva umengo ndahemutse ndavuye mu idini ry'abavyeyi mugabo ndashima Imana kuko haciye igihe nkijijwe niwe yamavuga ati ndipfuza ko abandi bana bose bamera nka Aroni Michelle. Alleluia. Mbega abakubona nubwo batokwemeranya n'ibyo wizera est-ce que au moins barashingira intahe impinduka mu buzima bwawe? C'est ça la vraie spiritualité. Imana habwe icyubahiro. Munyumvirize, siniko navuga yuko umuntu murazi turi mu rugendo dufise aho twahuriye na Yesu, dufise n'aho ariko aradutwara. Kandi muri urwo rugendo harabaho gutsitara no kugwa hasi. Mugabo bandanye urugendo. Niko mura ntahura. Ino fopa yuko umuntu akizwa akaguma hahandi nyene. Aucun changement. Mbere rimwe na rimwe akaca ba pire. Mugabo warakijijwe. Kubera afise ingabire. Twabonye ko ingabire Imana izihereza uwishaka uko yabiteguye. Alleluia. Mugabo ikintu cy'ukuri gihesha Imana icyubahiro ni ibivyamwa byo guhinduka. Alleluia. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Reka ndangirize ku bijanye n'akazi. Sivyo? Kuko ahandi hantu tumara umwanya munini mu buzima bwacu ni kubuzi. Alleluia. Kandi rero nabo nyene barakeneye kubona ibikorwa byacu byiza. Twumvise ngene navuga muri Ephesians 6. Murongo wa 5 gushaka ku 8. Twumvirize ku muntu ari ku kazi kiwe ariko akorera abandi bantu. Icyo biri tubwira.
Abanyefeso igice cya 6 guhera ku murongo wa 5. Bagurano. Mwumvire bashobuja bo ku mubiri nkuko mwumvira Kristo mububashe muhinda gashitsi mutagira ubupfunya mu mitima yanyu.
Reka ndabivuge muri langage uno musi bakozi mvuze bakozi wumve mukozi wa leta sivyo wumve mukozi wese ufise umuntu ukorera agukoresha bakozi mwumvire aba bakoresha sivyo mwumvire gute koresha aya materme navuze bakozi mwumvire abakoresha
bakozi mwumvire aba bakoresha bo mu mubiri nkuko mwumvira Kristo
nkuko mwumvira Kristo sinzi ko mubona yuko igihe cyose siri iryo jambo ryo kumvira riguma rigaruka igihe twari kumwe kwa gatanu nabiretse ko na Yesu icatumye abo muherezi mukuru nuko yaranzwe no kumvira hama muko kumvira acacika uwuzanira agakiza abamwumvira muri majambo le mot clé nu kumvira bakozi mwumvire aba bakoresha nkabumva mubumvire atagira atavuga gute
nkuko mwumvira Kristo
nkuko mwumvira Kristo mubashe
muhinda gashitsi
mwenda majambo mwumvize igihe cyose bakoresha iryo jambo mu kirundi Non avevo un uomo a tigne. Ma cosa dire? Eye de la reverence. Mububa, cosa dire? Onorele. Non mi cresce a wawi. Imani ha bichuva. Onorle. Imani shimechan. Bandani, aha.
Mutagira ufunya mumitimayan.
Mutagira ufunya mumitimayan. Aha.
Nimuba correre bakiba hagarikiye.
Nuga correre kugitsure. Ma non è che tu hari abantu bari hejuru yawe mbuga giye cyose wemeye akazi gakora uvuga ati nakazi kanje nama ndabibigisha apara kugira ngo kazi uvanga ngo ndagiye kazi kabandi hako kaba kazi kabandi karekure mbuga giye cyose uzikora akazi kiwa giye mbuga ati ndagiye kazi kanje umwanya wose kigakora uvuga ati nakazi kiwanje yacukorera kugitsure cabantu haleluya tibamenda ngo barampemba nanje ndabahenda ngo ndabakorera ivyonye ayo ma principe sayi mu Kristo uzureke abari hanze babikora uko mugabo wowe wige wemeye umushara uko wobungana kose ukaba wa wemeye kuko nta muntu bahereza umushara batabyumvikanye sivyo ige wemeye umushara uko wobungana kose cugenda rero akazi ugakore mu mutima wawe wose haleluya atagitsure kigiyemo ivyo rero birerekana umuntu ariko akora mu buryo bw'impemu. Alleluia, bandanya. Aha.
Nimubakorere bakibahagarikiye nk'abanezereza abantu. Ariko mubakorere nk'abagurano ba Kristo mukora iby'Imana igomba bivuye ku mutima.
Byumvikana mwumvirize bene data. Abantu bazinga ibikorwa by'Imana ngo ni ngaha mu rusengero. Mugabo igihe uri kurakora hajya kajya kazi nyene uburi gukora iby'Imana igomba. Alleluia. Aho rero uburi kurakora ibishimisha Imana kandi mwibuke Yesu ngo yakora ashimisha Imana ashimisha nabantu. Mwene majambo igihe umukoresha wawe agugize ko rapport nziza bishimisha Imana nujya bikamushimisha kandi bigaheza Imana icubahiro. Haleluya. Nta kintu mpora nipfuza mvuga ati ese choma ahantu hose no munsi bikamenyekana ati ushaka abakozi beza zana bakizwa. Mugabo ibyo bizoshoboka gute? Ifuye ko bakizwa iyo baronsa akazi bakora sérieusement. Alleluia! Imani habwe icubahiro. Eske mukomana ntahura. Ifwe ko ofet urumukiza umviriza gukura mu byo bw'impemu bigaragara muri kaya kazi ka misi yose ukora. Ni washimisha urya muntu uri kurakorera umviriza uzo gukurashimisha Imana. Alleluia. Namandiko ndabitera intege madamu andamwe tumviriza ahantu uri kurakorera Imana. Alleluia. Imani habwe icubahiro. Mbega ibyo bizoshoboka gute? Nuko bakizwa bagira ahantu batahura ati igi iyo ndi ku kazi bandiko dakorera Imana. Alleluia. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Kelko swa akazi uri kurakora wamaze kukemera gakorana umutima wawe wose. Alleluia. Imana ihabwe icubahiro. Amen.
Mubakorere mushize icira nk'abakorera shobuja mukuru ntimube nk'abakorera abantu. Kuko muzi uko umuntu wese yakoze iciza azoshishurwa na shebuja mukuru. Niyo yobo mugurano canko witege.
Sinzi ko mumvira ijambo ijambo. Iri katwe ati c'est vrai urikora korera umuntu azoguhemba. Mugabo wowe niyo urikora mukorera yacuha rura kujya mushahara azoguha. Harwa yuko Imana shobuja mukuru azogaruka bivanye n'ingene wakoze akaguhera. Bisobanura ngo hari gishobora gukorera abantu kabakorera neza ntibaguhe promotion. Mugabo ati umvira ivyo ntubirabe ko wewe bandanye ukora nk'uri kakorera Imana ko iyo mana nyene niyabona ati uyu ari kankorera nkorera jewe mugiye gikwiye je nzoza ndamuhemba. Haleluya. Ni kimana ofetiri kiravuga nibuka abanyegiputa bagize abaja abanyisrayeli imyaka 400 barabakorera amajanane baba umvana baje ntibabahemba mwari majambo mubayeho nabi mugabo mukomera kwa kandi mukomera teze imbere ibisagara byawo mwubaka amagorofa akomeye mwubaka ama piramide nuko mura ntahura mbuga mwumvirize kino kintu igihe basohoka Egiputa Imana yabwiye gute tumviriza rero timwe umuntu wese agenda abwira umubanyi w'umunyegiputa ambwiye ati turagiye iwacu urabicuma ati nane nzobagobera bazobahinza habu zabo kubw'imyaka yose mwabakoreye. Haleluya. Kandi niko byagenze basohoka basohokanye ubutunzi bwinshi cyane kwereka abanyigira bati ese abo mwotuviraho gusa twabaha ibyo dufise byose ni Imana yabikoze. Nimwaje gusoma ninza habu bataye bariko bubaka ikintu cy'ikigwa mana bakakubita ikigwa mana cinza habu gifise amatoni ngo bariko bagira ikimana basenga umva barafise inza habu bakuye he muri Egiputa kandi hamwe n'ivyo bavuze n'izindi bazokoresha ariko agira iki le temple nuzenya ihema gisezerano muravyo bintu bashize byari bintu byinshi ibyo byose bayikuye muri Egiputa bisobanura ngo igihe cyose uri kurakora umviriza ugakora nk'ukorera Imana ibyo byo berekana ko kurakora mu buryo bw'impwemwe kandi byo nivyo bihesha Imana icubahiro kandi je mugima ryatubwiye ati igihe uri kurakora uko wame wibuka yuko ni Imana izoguhemba so umushahara barawuguha mugaho hariho n'undi mushahara witetse umushahara uvuye ku Mana haleluya Imana ihabwa icubahiro ntibigarukiraho kuko urumva iyo umuntu ariko arakora hari igihe umuntu akora afise abamukoresha mugabo nawe ukoresha abantu kuko barahari abakristo bafise abo bakoresha bagikoresha rega nabo barakuraba sivyo nabo barakuraba biri afise icyo tubwira dusome ku murongo w'icyenda
namwe bashebuja mubagirire mucyo nyene mwirinde kubakangisha kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mwijuru kandi narobanura abantu ku butoni
muyani majambo igihe wewe ukoresha abantu wewe umukristo ari mu mwe mu vyukuri iyo ukoresha abantu kuba ubahemba nibituma ubafata uko wishakiye ukora ntaho hayo umuntu aca gufata uko yishakiye wagira ngo uranarekame ngo bon utashimye kareke sivyo mugabo ijambo ryo twebwe umviriza wewe nubwo uba uri kurakoresha abantu wibuke ko nawe wewe urafise shobuja rero bafate neza ubaha gaciro haleluya ubaha gaciro hama umenye yuko nawe wewe urafise ugukota ari mwijuru imana ihabwa icubahiro nta byinshi nza kuvuga ko amajambo y'imana nayo no musa amen. Voici la vraie spiritualité bene data nifuza yuko impamvu ndiko ndigisha bino nifuza iki nifuza dutahure vyukuri ico bisobanura kuba abantu bimwemwe kuko hari amakosa kenshi dukora kuko twahengamiye mu ngabire gusa tukibagira ivyamwe nabwiye ko ingabire ni nziza cyane mugabo izo sizo zitugira abantu bimwemwe bitugira abantu bimwemwe ni bivyamwa twama misi yose mu buzima bwa misi yose mu miryango yacu ku buzi bwacu mu gisagara tubayemo haleluya kumbura Imana ni yampakaryo nzogaruka mvuge ku kindi naco kijanye no vugana n'iterambere kuko abantu baziko kuba umuntu w'impwemu uca utera umugongo ibintu bijanye n'iterambere loin de là umuntu w'impwemu no c'est un agent de développement ni twasoma muri bibiliya tuzobibona haleluya umuntu ari mu mpwemu no umuntu ahantu ageze abantu baca batera imbere muze musome kuri ba Aburahamu muze musome kuri ba Isaka muze musome kuri Yakobo Yakobo ahantu yageze kwa sebukwe ubwo nyene ibintu byaca bigenda neza yaca tera imbere haleluya nimba nawe ugeze ahantu ugashika bakahaguha akazi nivyo ko ibintu bica bitera imbere kwa wahashitse haleluya Imana ihabwa icubahiro Yosefu nuko nyene ahantu hose yagera ibintu byaca bitera imbere bikamera neza bakashaka mushira hejuru Imana ihabwa icubahiro byukuri umuntu ari mu mpwemu si umuntu aca tera asubira inyuma mu buzima bwa misi mu mibereho jamais haleluya umuntu ari mu mpwemu byukuri uzobigara uzobibonera kuki duke yafise tuvamwo twinshi nacho bituma Yesu yatanga n'uturorero akavuga ati hari ababikijwe amatarantu ayangana uku abantu mu cimuro c'Imana umuntu ari mu mpwemu byukuri ni umuntu agwiza ibyo afise haleluya numatuma ahageze hose hajitera mbere haleluya umuntu ari mu mpwemu uzomubonera kuki n'umuntu agira isuku haleluya ibyo tuzobigaruka ko kumbura ikindi gihe Imana ishimwe cyane n'umuntu agira isuku umviriza si ngombwa uronke novuga ntibintu bigoye kuronka mu buzima no mugabo nimba uworonka ayo mazi nako gasabuni kawe mese uri impuzu zawe zise neza haleluya kwambara neza cyane kwambara ibintu bisa neza suku ba umuntu wo mwisi umuntu ari mu mpwe mu byukuri agira isuku agira ibintu byiza haleluya ibyo byose tuzobigaruka ku kindi gihe Imana ibaheza agira haleluya ndashaka fata umwanya wo gusenga et notre prière non musi iza kuba très simple umuntu wese abwira Imana ati Mana mpa kuba ujya muntu wifuza komba haleluya Usaba Imana kuba ujya muntu yipfuza kuba byukuri. Hallelujah. Nimba uri umupapa usaba Imana kuba ujya umupapa Imana yipfuza kuba. Nimba uri umumama uko nyene. Hallelujah. Nimba uri umwana mu rugo uko nyene. Nimba uri umusore usaba Imana iguhe kuba ujya muntu yipfuza kuba byukuri. Hallelujah. Twaremewe kuba isoko ry'umugisha. Ni byiza yuko ahantu tubaye hose abadukikuje bashobora gushima Imana ku bwacu. Bati turashima Imana kubona nakahari. Haleluya. Nta kintu kibabaje yuko umubyeyi yobabazwa n'umwana we wakijijwe kandi akababazwa n'amafuti y'umwana. Ntacyo bitwaye yuko bo kugwaniriza ukwizera kwawe, ibyo ntacyo bitwaye. Mugabo kamemba gushimira ibikorwa byawe byiza. Abarundi barayamaze ati nuwankaga kwavu aremera ko kanyaruka. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe nyene urazi ingene ubayeho. Urashobora gusaba Imana imbabazi aho hose wadefaye muri devoir yawe. Ushobora kuba umupapa mu rugo ngo ugasanga urugo rwawe by'ukuri rukubona gake cyane. Gasanga wa muri absent. Usaba Imana ati Imana shoboza kuba present dans ma famille. Abagabo b'abarundi umengo baturoze kutaba muhira. Mwereke ndababwira ico ni kinyoma cy'umugwanitsi. Haleluya. Ico ni kinyoma cy'umugwanitsi. Haleluya. Usaba Imana kumugabo aba present mu rugo rwiwe. Haleluya. Ushobora kuba umumama ugasanga wari ngare kabisa, ugasanga mwaba muriko murashwana n'umugabo kuko hakumufasha imigambi canke ibyo ashaka gushikako umubera frein umwanya wose canke blocage. Mugabo usaba Imana ati Imana mpa kuba umufasha ahwanye n'umutima wawe. Haleluya. Ndashaka twese hano dusaba Imana kuba abo bantu. Haleluya. Ati Imana ndashaka yuko abankikuje bahezagirwa kubera mpari. Haleluya. Niwagira icyo ukoze na wewe kugira ngo bashobore kunezerwa, ikiganza cy'Imana kizoguherekeza. Haleluya. Uzokora bike mugabo Imana izobyamplifya kuko nawe washize mu kwizera kwawe. Haleluya. Data turi imbere yawe, turi imbere yawe Data, turaje shakwa abantu bimwemo byukuri kandi turagushimiye mwami yuko watweretse ico bisobanura. Turasengeye mwami senyo y'ubuzima bwacu, dushoboze kuba abo bantu wifuza ko tuba. Haleluya. Dushoboze mwami senyo kugira iyo mitima senyo, umumwe wese mwami abe obeisa mwami mu cumwitezemo. Alleluia. Turi imbere yawe mwana, ndakwetse umuntu wese ari hano mwana. Rema muri twabe mwami imitima iri bien disposé. Alleluia. Tunezerewe mwami gukora icyo wadushize imbere. Ndabikogwa byiza mwami waturemera ngo tugenderemo. Ndasenze mwami ngo bigwishurire mwana, kugira ngo mwami twese duhagarare mu ico kibanza. Tunezerewe mwana. Tunezerewe mwami gukora icyo waduhamagariye. Oh oui Seigneur. Alleluia. Ndagwaye icyubahiro mwami. Ndagushimiye kubw'umuntu wese ari hano. Ndagushimiye no kubw'ijambo ryawe mwami. Ntigigari kugaruka ko mwami ritakoze icyatumye urirungika. Ndagushimiye mwami kubw'umuntu wese ari hano yakiriye kuno kuri. Wavuze uti muzomenya ukuri, ukuri kuzoba kwidegembya. Ndasenze mwami kugira ngo imiryango yacu ironke kwidegembya mwami. Ndasenze mwami kugira ngo mwami Seigneur ikibano cacu mwami kironke umugisha uvuye kuri wewe. Nkuko mwami wakuze ushimisha Data ugashimisha nabantu, ico nico natuye kwishengero ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami babe abashimisha Imana yo mwijuru, bongera abashimisha mwami nabo babana mu izina rya Yesu Kristo. Reka icubaro kibicawe ubu nibe byose ni mu izina rya Yesu senze. Amen. Imana ibahezagire.